n'akanyamuneza hagati y'abagize ishyirahamwe intwara rumuri hamwe n'ibibondo biri mu irerero Viraje Amahoro y'Iburinga muri komine ya Gihanga, aho ibyo bibondo byari biherije kuronswa itoni y'umuceri, umufuko w'ubuyi, amasabune n'imitobe. Iryo rerero rikaba rigizwe n'abana b'impfubyi hamwe n'abatagira shinge na rugero bangana ku 38. General de Brigade Agricole Ntirampeba arongoye iryo shyirahamwe ry'intwara rumuri yamenyesheje ko baje kwifatanya n'abo bana gusangira umunezero wa Pasika. Uwurongoye ico kigo nawe yakengurutse ako gakemanyi kaje mu gihe igihugu ca Canada gisanzwe kibafasha gihanzwe n'ikiza ca coronavirus.
Twebwe ikigo co ngahanye Viraje Amahoro y'Iburinga ifashwe mu mugongo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Hubble for Life ituruka mu gihugu ca Canada ku izina ry'ababana. Ku izina ry'iki kigo turabakengurukiye. Twakengura kuri iki gikemanyi kije hageze. Muti kije hageze kubera iki? Ubwa mbere mukituzaniye mu gihe cyiza cya Pasika. Aho twibuka izuka ry'umucunguzi wacu. Bonawe turazi ko ari umwami w'amahoro kandi ari we yatwigishije urukundo. Avuga ati bwizwa ariko iry'urukundo. Rero muhejeje kugaragaza iryo bwirizwa ry'urukundo. Mukuza kwifatanya n'abana batagira cepfo ca ruguru. Ubigize mu gihe cyiza muri iki gihe isi ugarijwe n'iki kija cha COVID business. Twebwe nga iki kigo gifashwe mu mugongo n'abakanadye. Abakanadye nabo ubunye murazi ngene bamerewe bitutse ku iki kiza. Twa rero twe dufise impungenge ngene tugiye kubandanya mu ino minsi tubaho. Rero kuri ivyo rero turabakengurukiye cyane. Imana ibahezagire.
Iryo shyirahamwe ry'intwara rumuri ryagendeye kandi Didas Ndereyimana impumyi iba mu Rukaramu mu kigwati cya kabiri, aho bamufashije kubaka inzu ariko arubakirwa n'abene gihugu bakaba bacanze beto yo gusiga ahashigwa isima muri iyo nzu. Nkuko byamenyeshejwe n'umukuru w'iryo shyirahamwe intwara rumuri bitavya ko kamo Didas Ndereyimana yari yateye umukuru w'igihugu kamusaba kugira ica mufashije
umuvukanyi akaba numwene gihugu w'umurundi Didas mubona turi kumwe hano akaba afise ubumuga bw'amaso umwe mubasavye benshi nyene icubero umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yogira icafashijwe tebe tucha turamuhitamwo twisunze urwandiko yandikiye nyene icubero umukuru w'igihugu bwo gusaba uyu munsi rero tukaba dushitse hano kugira ngo tumufate mu mugongo tukaba twazanye ingabire yo kugira ngo asozere inyubako yiwe twabonye aho yahora aba nahagiye kuba iyo ngabire rero tukizera ko izo mufasha n'umujyango ikabigizwe n'amabati jana ikabigizwe kandi n'imifuko y'isima 50 ikabigizwe n'izi mbaho zo gukora igisenge ariko kandi tukaba twashimye kubiherekeza twunganiye nuburyo mu bw'amafaranga y'amarundi angana 500,000 tukizera ko bizoduza ikivi kitari gito kwinyubako tubona ngaho. Didas rero yumve ko tumukunda, yumve ko ishyirahamwe rimuri hafi kandi tuzokwama duca ngaha tuza kuraba yuko icyo gikorwa cyo kubaka inyubako cyasozerewe.
Didas Ndereyimana yashimiye abagize iryo shyirahamwe intwara rumuri ku gikorwa ntibagigwa kuri we bakoze, aca basaba kubandanya bamushigikira no mu bisigaye.
Ndashimiye Imana data rugira byose yo mu ijuru yabikoze amwe mwonyemerera twikomera amashyi menshi cyane. Hanyuma ni muri aka kanya nyine ndose uburyo n'umunezero mwinshi udasanzwe wo gushima iteka munteye. Ubwa mbere ndashimiye cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mumutera amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Ndamushimiye aragahora ku ngoma arakaramba emwe n'ukuri azope yisaziye yemwe mumutera amashyi menshi cyane. Hanyuma gatatu ndashimiye indongozi z'ishyirahamwe intwara rumuri ryanyiyumviriye ko rikabona ko ndabikwiye hanyuma nanze mukantera iriteka none rero murazofasha mushigikire banyakubahwa mushikire imbere sindugara tundi twose mwobona no bangize muratumfashemwo nundi mugira neza yogirisha ko ibwo byashari byinshi araza kore rero murabigira ntimumpebe ahubwo mbere muraguma kujya muguma muhomisha ati mbega bimeze gute nubu muraguma muhomisha ati mbega bya bintu bigezehe
ni rero ry'impfuvyi foyer islamique de la charité yo ku kiyange zone buterere rikaba ritasigaye inyuma muri ico gikorwa cyo kugarukira kubatishoboye aho iryo shirahamwe ry'intwararumuri yahaye iryo rero itoni imwe y'umuceri niba hasha ibihumbi 250 by'amarundi. Ubuserukira iryo rero yamenyesheje ko iyo mfashanyo ije hageze.
Iki kigo kirimo abana 60, dufisemo abahungu 21 n'abakobwa 39. Turashimye cyane batugendeye mu bihe twari dukeneye abantu batugendera. Twimirije n'igihe cy'amafungo twaguma twibadutse abana bazofungura iki none urabona Imana urayisenga hanyuma inzira icamwo ntayumenya naronse telefone mu gitondo ariko nari ntaguye kwibaza dusigaje indwime ngo dufunge tuzogaburira abana iki ariko urabona ko Imana ubushobozi bwayo ikibidukorera. Turashimye cyane rwose bivuye ku mutima, turashimye aba bantu ishyirahamwe ryetu iby'urumuri rw'amahoro batwiyumviriye bakatugendera. Barakoze cyane rwose, Imana ibagire neza.
Ibyo bikorwa byose iryo shyirahamwe ry'intwararumuri rikaba ryabikoze mu guhimbaza isabukuru igira gatatu y'iryo shyirahamwe rivutse.